Ubarikiwe milele Bwana. I like that. I like that. Tukuzwe. Ubarikiwe milele Bwana. Nilizo. Wanishangaza, Wanishangaza, Wanishangaza.
Utukuzwe, metenda memba.
Wanishangaza.